Yes, tabara 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 ndakubwira yuko vyamaze gukomera cyane vyamaze gukomera nariko ndigendera nka star boy mura na zino foto mvuga ati izi foto sinshobora kugenda tacu ndazivuze ko yomba muramuzi nk'umwe mu bakinyi ba RLS ndetse na comedy ba ingombwa arazikina twamumenya kina muri Ihuriro TV. Niho novuga yuko yagiye kumenyekana na cyane cyane yuko bamutazira yomba yarasanzwe ari muyomba ndetse wagasore muri filme bisangamane twamumenya kiri muri Ihuriro TV aza kuva vano na Ihuriro TV agenda gushinga ivyiwe kuri no nchuro aho tubona ibikorwa vyiwe biriko biracani kuri Yomba TV niho haca ibikorwa vyiwe muri kano kanya tuko turavugana nyuma yo kuva muri Ihuriro TV uno musi ko turabona amafoto ariko arasirikira na cyane cyane tumuziko Yomba asanga afise umufasha wiwe basanzwe bubakanye kuri no mwanya tuvuga nuvuga yuko ndetse banakoze na mariage barambikana impeta barakorana etat civil kuno musi ko turavugana basanzwe babana n'uwo mu mama ndetse basanzwe bafise n'abana ndetse bavyaranye bakambikana n'impeta imbere y'amategeko uno mama bari kumwe nawe tumuzi nka Aline yakinye muri Rukundo TV ariko mata dusumira baza kutubwira ko yirukanywe ariko tugerageje kurondera amakuru yiwe twaragerageje kumukoresha ikiganiro turayo ko twomukora mu rusaka tubwire cyatumye ava muri Rukundo TV nago yigeza duha umuco tugiye muri Rukundo TV naho ntibaduhaye umuco bisigura yuko barabinyegeje baravyigumizamo turagerageza kurondera umuco turawubura uno mamare Aline nawe asanzwe novuga yuko yarakoze mariage ndetse arambikwa n'impeta nawe nasanzwe afite umwana umwe azwi ku izina rya Erika nimba ntibeshye kuko narigeze kuba mubona narigeze kumva bamuhamagara iryo zina yarubatse ugwiwe aragira etat civil arambara impeta ariko kuri uno munsi ko turabona amafoto ariko arasirikira ariko arasomana na Yomba mbega tuvuga ati nibiki tuvuge ko ari biki mbega mukurikirana na Star TV mushobora kwibaza ni kubera iki nzanye ino nkuru ndayigizanye kubera ko nzi yuko Yomba n'umwe mu bantu babakinyi ndetse bamaze gukora ibitari biki hano mu Burundi n'uwo Aline arafise abakunzi biwe ariko bamukunda ibizoba kugira nimuze muvuge yuko tutabivuze uno musiko turabona amafuti yabari ko arasirikira bose barakoze mariage imbere y'amategeko barambika impeta barambika impeta ariko kuno musiko turabona no mafuti ariko arasirikira cyane yavuze ati nka Star TV 257 iki ni kintu ushobora kuzana hano na cyane cyane yuko Yomba muri no minsi asanzwe ari hafi cyane ya Aline ni mugihe Aline nyuma yo kuva muri Rukundo TV yati yaje muri Buja Today ibintu nkivyo amaze kuvayo aza wari kwa lakina na Yomba sinzi kwa kwa ramufasha ariko ntuzi kwa rugo rukundo nyene rutuma aza gufasha Yomba ibikorwa muri kano kandi ko turavugana ngerageje kuri amasanamu ni vyoroshye vyoroheye kuguma uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 navuze ati ino ni inkuru negezwe kubazana ngaho kuri Star TV 257 ndabakunda cyane yari Mr. Recorder Mr. Meat Eke Angel de la Capitale King of Love in Town Hote Mr. Devil de la Terre mani bameza gire cyane ana happy entourage ti ndabakunda cyane aho muri host mani baheza gire cyane na cyane cyane wabona kino kigano ubwambere zo kuba uwambere ukora share partage like na comment mugira ibintu bigende neza imani bameza gire cyane mugira umugisha ndetse muheza gigwe ibikorwa byanyu byamwe mwe mugisha minsi yose ndetse bigende uko muvyifuza imbaraka note muri ko murarondera mukaronke mukaronka imani baheza gire cyane.